Bekuzwakala izwi lakhe kuphela ngesikhathi yethula ubufakazi mayelana neyinsolo zokugwamandwa kwamandla ophiko lezobunhloli. Kanti njengoba kwenzeka ngomsombuluko, ukuqala kobufakazi bukaMs K kuphazanyiswe abameli balabo ababalwe encwadini yefungelwe eyethulwe omunye ufakazi owaziwa ngelikaMr Y. Labameli bafake isicelo sokuhoxisa ubufakazi bukaMs K ngenxa yokuthi abazange baziswe ngokuthi uzovela kulesigcawu namhlanje. Kepha usihlalo walesigcawu ushaye phansi ingonyawo. UMs K uvumelane nobufakazi obuqukethwe encwadini yefungelwe kaMr Y nobuthi inxusa lakuleli uThulani Dlomo lakwazi ukuqasha abantu abangamashumi amane nesishiyagalombili ophikweni lezobunhloli ngo-2009 yize lalisasebenza emnyangweni wezenhlalakahle KwaZulu Natal ngalesa sikhathi.
At an executive level, the abuse of the SSA in its mandate occurred primarily under the political leadership of ministers Siyabonga Gcwele, David Mahlobo and Advocate Bongani Bongo, and was executed or implemented primarily, although not exclusively, by Mr. Moruti Nosi, Ambassador Thulani Dlomo, Ambassador Sonto Kujo, and Mr. Fraser.
Uphinde wadalula ukuthi isikhwama sophiko lezobunhloli sasisetshenziselwa imicimbi yezombusazwe.
What I could gather from one of the implicated individuals during an interview was them admitting to taking money to fund the Protect Luthuli House campaign. That she indicated that the money was used to bus in people from KZN who were purported to be MKVA members. And the SSA paid for their accommodation, food and transportation.
UMs K ukuvumile nokuthi kwaba nokungenelela kwezombusazwe emsebenzini walolu phiko phakathi kuka-2008 no-2018 kanti uzoqhubeka nokwethula ubufakazi kusasa.